Anō nei, ko te manu mura e ara ake ana I ngā pungarehu, kei te whakatū anō te wharenui o te marae o Hakatere. Te kautau ki muri nei ka wera te wharenui I te ahi, hei tā Whatitiri Te Wake, nā tēnei kaupapa whakatū anō I te whare, kua ako ngā uri o te marae I ngā āhuatanga o te whakairo.
Te pito o Waitaha, te pā whenua o te marae o Hakatere.
He pai te mana, te nākau o tēnei marae, ko te ingoa te poho o Hakatere. Nō reira, he tino kaha te poho o na tangata o tēnei taone.
Ahakoa kua huakina kētia te tatau o te whare e haere tonu ana ngā mahi whakarākei. Ko Alex McLeod tēnā e arahiana I ngā mahi whakairo, hei tāna kua ea o na wawata.
As a student coming through the carver school, it was always a dream to be a part of a marae, one, be a part of a marae, but to actually spearhead it is an honour.
Me te aha he marae tēnei mō ngā mātā waka e noho ana ki Hakatere. Nā whai anō whakawhānui rātou I ngā kōrero mō ngā poupou, kia kaua he poupou tūpuna noiho.
From the ocean, you know, ki uta ki tai, you know, and so we had the mokomoko, like I said, the pūkiko, te takahi, kahawai, inanga. And the other thing was the landscape.
Koe nei te whenua I tū te whare tawhito o te marae o Hakatere, engari I te tau 2003 I wera te whare I ngā ahi o Mahuika. Hei tā te iwi kāinga ko te kau mā toru tau rātou e whakapau wera wera ana kia whakatika I tō rātou whare.
I muri I tēnei ahi, ka timata te kāpore ki te kohikohi anō nā pūtie mō te whare hō.
Kua kotahi atu tēnei uri o Āwherika ki te kaupapa. Hei tāna kua ngata tōna hiahia ki te whakapakari I ōna pūkenga whāo.
I've been learning a lot of Alex and learning about Māori carving more and yeah, it's amazing to learn this kind of knowledge, because it's not available, it's not out there. Like I never learned anything at school in regards to even Māori culture and history, there wasn't much really at school.
Ā, ko te kautau a Latoya Leaf me tōna whānau e noho ana ki tēnei rohe. Hei tāna he āhuru mō wai tēnei marae mo te hunga Māori kua whakatangata whenua ai ki konei.
Kei te noho tawhiti tātou mai o tātou nei kāinga, no reira, koe nei te wāhi kia uai tātou ki o tātou tikanga, ki o tātou kawahoki.
Eke ana te kōrero ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Whatitiri Te Wake, Te Karere.